amukira ngei thi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni methaine ito ya mohoro ino ni ciaciani hakuhi na Inooro FM mohoro ma Inooro hwaini tha imwe na njira ithiranite njitagwo Jeff Muga wa Waithira
wow, wow.
Ndakuma wegai
ndakwira
aini